yathi kubondiye ngendile lindinsima tibambinja ngendlebe igqitha ngila maxhepho ehlanje sitya ngiqhawula amaqhina kasatha nensiba ngikhuphilulwa ngendlela lingenansiba bendishayelela inkundla ndikhupha igqubusha lengcuka phantsi kwefele legusha ndibatyumza ngokubinyaniso bayinyubula beyigunquli bebucoki into yokufunga kwabanye embezana ndathi ndimathunga apho kungasondela mavila ndathi ndifikile bendibafungela sebefile ndinesidima kubaqhobe ngefestile ngoba bendipheka igusha nebhokhwe ndizelinye ndaba zam zeqhayiqhayibe zicabisa umlomo fila kukhumbula ubuthongo kume birhawuzela ingqondo kube imfundo ligoqo ndathi ndihleka nabahlekayo ndilila nabalilayo ndinikimbeka umntwayo ungayifuna kuma ingenayo bendibaxhapha ndixela igxili xhophe emanxabeni ukuba yilehili umthi inyathi buzwa kuba phambili zibano phambili ndathi inyathi ndiyim indlela kuzwa kuma xako namhlanje bandilibele ngendikude ukuba zange ndiphume iphulobophupha sele ndifike namathambalela ukuthula ndihlebe zambinge zinemiphula ziyaphuphuma ndingaziphi ithuba lakuphulaphula phele ndiziphulula ngephutha longafuna uphaphuka ixesheni liyaphuthuma ndisalibele kuhambe ndiphula kule mibongo ndijike kude ndisambike liyithokwa namhlanje makusongwe xa likhona ingomso sele kuyo ndihamba ngomva ndilizele bomqolo ilizwe lemibongo selindityekezile lilize lemibongo ndayivumelana inkathazo yeza nesithembiso sokuba iinkomo zam zozala amathoka zodwa ngendingenje loo nto yenza nabalingqethe ezibokolweni babhethe mna ndifuna ukonyulwa kolu daka zandizombele sisiphathwena sibona sengconye ukuba sindifanele njengoba mawethu senindenza uzenzile kufanele sikhalele ngoku senibona inkomo inganxetholele umhlaba liqweqwe ubuda kube nithume khona umkhosi udlamasho umhlaba liqweqwe ndithethana nebofaku iinkomo ezineempondo kodwa zinganxetholele nendilibele khe ndikude nto nje ndijike kude ukubanga lo ndlela icamakho ndivumile mandibuyele kuwe ndisolahla ithemba akumnandanga ukwakho umzunga ukwaphatha umzunga wakhanga mama ingaba loncwaba likhusi lokuzimela ungabi nakuphendula kunamarhaseni empukane ezuhlaza sele ndimdala ukuba wena wakrexeza nendoda etshatileyo ukuze mbendiyalanywa mama ukuba wena ulihule unogoli ndahlule incambe echumisele umthike ecala solele makhulu ibinguwe kuba kuwe ndikhule ndisithima matata oyena mama nangoko wayesaphila wayeshiyana wayesebenzi masini nefreystata wena ubuqukeza ubuye ufudumeza ikhaya ucucezela abantwana ungutata uphinde udlala indima yokumama kweli khaya ndikhetha kwayena kunawe mama wena sinyanye simane ukufika ngozokubaka ufike sele uzibika ugodola nokunqalwa yimali inkomo ukuba ndingaqheli uba yangathi ibe mibhalam nembele kwizinkwaleko wawundyaleze kumlungu ubani umhla wangcwatywa undilibele ziyandisinda ezifele entsimbisele ndenzela izothele esicefecefe andazi nokuba mandiphiko okanye ndivume ukuyandona le ndawo nandibeka kuye enkundleni hlandibuye entabeni le nto ndingasenabantu ndiqela umfazi ezengekhukho ekhayeni yadilwa inzima enayishiya ngasemva nisithi mandihambathe kubini nanahlule alalancwaba uqesha amavila esithixa swandulula ndifezile uqhatho kanti kukufeza kweqhinga losithwalisa nzima thina bamphile enyameni nindilibele ndiyolale emaweni kwezontaba zinabantu abathethayo ndikhathatheka ndisisiqhenge ngxeleni ndambethe ingcoba emva kwama ngekho uxhole nehleleni kumaxala ndifundekela ngothulo elisezibhekeleni loo mandla ndithavele phini ndilibele nindilibele endisithi kolahle kutata wagqitywa ngenkunzi yefufunyana ngofulathela ikhaya ngelithi kwenzela izode ubungabuye nje kwantonga ziyaduma incasempilo silimtyuwa bungasenzi ngabomi usele usibanjwe sisifungo asenza mhla walifulathela ikhaya wabopha umthwalo wakho wacela isabelo sakho kumkakho akusakubuya ngamva sele iminyaka nalapho ukhoyo sele udiwa nabantwana wamkela lo mvuzo wokushiywa kumama ekhaya noxanduva labantwana ngathi xa unogoda ukubaleka emva ekhaya ngathi ophinde lapho ubuvela kuwe wedwa ngulo mdanjelo engqondweni kusebusika ixhabaka ingcuku yaqhaqhatheka tata ndofika upheka phandle ngorhatya uqhukeza ucucezela abantwana ungutata uphinde udlala undima yobumama kweli khaya iinwele zichaza indlala inyawo zinamaso uqakamela amalanga abakho ntanga basebenza kwamasipala ndithe kanti ndifunga into engandaziyo xa ndifunga amampondo ephelele ngoba nindilibele libethuna kubuhlungu ukugulu wethu ngenabane abesithule ngisinilele njengisathetha ayikuko nokuba ndiyandithela nto nje umfana abanye ezalo mfana yedwa nindilibele ile nto ukuthi zalwa ngamaqamba ngasubomo uqalelwe.